wazee wenyewe.
Records.
Tunashusha magoma kutoka hii record. Ipo mapromoko nzega. Muitana gea mwasi wana makaya. Muitana gesita, mana jasitini. sana no shija wana mkayeri na we Jennifer no jasitini ba wana mkayeri ala na wo Shaka.